ndababwira ibyo byafashije mutuno n'utundi mutuno n'utundi je ndabashimiye ko mwampaye uyu mwanya wo kubabwira ibyo.
Yes, Gitega Entertainment TV reka tubaramutse mwe muri ko muradukurikirana nkuko mubibona imbere ya kamera turafise umwigeme mwiza nimba atari umumama mwiza cyane gose kumbure reka tumwakire atwidondore turabaramukije
turabaramukije natwe
amakuru yanyu
na mezzo
ngira sinihenze
cewe oya ntavuze neza wavuze ko atavuze neza wavuze bibiri
ego
dele tangu mucho ndumwigeme ego ndumwigeme yitwa inamahoro Marie-Louise asanzwe aserukira urwaruka rugendana umugera wa sida mu Burundi no musi twari twaje mu ntara nziza cyane ya Gitega ariko harakanye
yego harakanye mbo ibirere twarasavye akavura ubu karabonekana
n'ukuri Imana yaraduhoze getoronka akavura ego cyo nico navuga no musi twari twaje guhimbaza umunsi mpuzamakungu ngaha mu gihugu wacu uhimbajwe no musi twari twaje guhimbaza umunsi uhariwe kugwanya umugera wa sida
ego muri make umugera wa sida niki
umugera wa sida ni ingwara ingwara ifatira ifise uko ifata mu mpande zose twagiye turabyiga batubwiye kwifatira mu mpimba byirondoka kwifata ku muntu agize ubusambanyi ibitobo ibi ibyuma bitobora uruhu ego ego muri make numva novuga ko ari ibyo
nuko kumbure murafise intahe nyinshi ndetse kuri dusanzwe uri n'ugwaruka hanumanuro nyinshi woha ugwaruka duhere ku kuri timonyaje wawe nibaza ni cyabonye
icyo ni cyabona ni cyo ni cyabo bavuga icyabonye cyangwa icyabona icyabonwe cyo ni cyabonwe nibyo kuko nibyo mwibonera ego ntayo wanje niwaza ko mpava ndayivunagura kugira ntihave bandende ego nkuko nababwiye nitwa inamahoro Marie-Louise ndi umujene kandi nkabaserukira n'urwaruka nibaza ko intahe nyinshi turetse ni wanje nozivuga kuko nyinshi ndazizi mu banyarwaruka ariko reka nivuge jewe je mvuka mu muryango w'abanindwi muri abo banindwi nisandaje navukanye umugera wa sida bivuye ku bavyeyi kuko ababyeyi bari bawugwaye rero komsa sanganye na uvukanye maze kuwuvukana umuryango ntiwasigaye inyuma warahagurutse banjana kumpimisha basanga n'ivyo ndawugendana maze kuwugendana narabandanije ndabaho kuko umuntu agendana umugera wa sida arabaho neza narabandanije n'amashuri yanjye ndayiga neza ata kibazo na kimwe ngize hanyuma uko nagenda ndakura buke buke niho nagiye kuba responsable jewe jenyine ubwanje ndafata iya mbere ndafata imiti neza cyo ni cyambere no hanurwa uko rwose gwa rugendana umugera wa sida nyamba wifuza kuzogira amagara meza nyamba ufise vision yo muri kazoza ufise iyerekwa ryawe ryo mu myaka iza bisaba kubanza gufata umuti neza hama ukabana aya mashuri yawe kuko naje we mubona uno munsi ngaha naho ndi muri ibyo naho ngendana umugera wa sida sanswe ndi umukozi wa leta nkora mushikangani bw'amagara y'abantu kandi ibyo byose bisaba yuko gusa umuntu aba responsable impanuro jewe icyo gihe narabaye responsable ndabandanye ndafata umuti neza kuko nari namaze ko ngwaye kumenya ko ngendana umugera wa sida ndafata umuti neza arije mu buno munsi nije gishinga ntahe mwabonye yuko byose turashobora kubikora byose umuntu agendana umugera wa sida si gicibwa umuntu agendana umugera wa sida si kuvuga yuko atakene ikintu na kimwe yokora ahubwo bisaba gusa yuko yakira ko ngwaye iyo ngwana mu gihe atana kimwe afite ikindi cyo gukora hanyuma agafata umwanya wo kuyitaho akamenya ibyo abwirizwa gukora kugira ngo bandanye agira amagara meza hama nibaza yuko impanuro naho urundi gwaruka ica mbere cyihutirwa no kumenya uko amagara yawe ahagaze kuko utazi uko amagara yawe ahagaze nshobora no kumenya yuko ubwirizwa gufata umuti umaze kumenya uko amagara yawe ahagaze usanze waramaze kwandura umugara wa sida fati ya mbere kuko amagara nayo wawe amagara sa mama wawe sa tantine wawe sa ya mukuru wawe nayo wawe ufati ya mbere ufata umuti neza kuko udafashe umuti neza ni wowe wenyine uzopfa la famille zogumira ngaho abaganga zoguma bari ngaho utegeza kumenya yuko muganga ashobora kukubwira ati fata umuti neza akakwiruka akagutelefona ngo wasibye gutora umuti wagize iki ibyo byose arabikora kuko biri muri devoire yiwe ariko hamwe n'uko biri muri devoire yiwe amagara nayo iwawe maze gufata umuti neza haragera igihe imigera iba itakibonekeza mu maraso byo twita charge virale indetectable icyo gihe imigera itakibonekeza mu maraso uba ufise amagara meza na za ndwara z'ivyubihirizi biba atabwo zikiza cyane kubera uba usanga ufise amagara meza rero urwaruka rwose rumaze kumenya amagara yabo uko yifashe ugafata umuti neza ubuzima bubandanya nk'uko abandi bantu bose babu fise kandi bica bigenda neza cyane
ego muri make nuko uvuze yuko usanga ufasha umuti neza usanga imigera atayikirimwe mu maraso uwipimishije basanga gute
kuvuga yuko imigera atayikirimwe mu maraso ntuba wakize oya ubukigendana umugera wa sida mugabo ntabwo uba uri ku rugero ushobora kugwaragurika za ngwara zindi z'ibyoherizi cyangwa n'ibindi abasoda baba baduze bashobora kuba bo kwigwanira umwanya munini nicyo tuba tuvuze kubera ko hari habumva ngo imigera nikiboneka mu maraso bagasha bibaza ngo bakize oya ntibaba bakize ahubwo imigera ibitakibonekeza ku rugero rurerure mu maraso ari kumugera uba ukirimo indani
nakajamba kahe wobwira urwaruka rugoba rutarandura canke duhere ku rutarandura hama nakagohe ko bamaze kwandura
murakoze cyane kunsaba ko nokunogira icyo mvuze kuri ico kintu kuko ni kintu kiriko kiribagirwa bariko baribagira yuko umugera wasi dugihari bariko baribagira yuko ugihari kandi uraho nyene ubarindiriye ibyo bakora byose bamibazi yuko ugihari ibyo bakumvira byose bamibazi yuko ugihari icyo bakora cyose amenye yuko uracyahari kandi none munsi uracyari umugera wa sida kandi ntibaratora umuti wawo rero bicungere kugira ngo ntibandure babandanye impanuro bahagwa n'ababyeyi babo cyangwa n'ababakuriye batubwiye yuko hariho abantu baba barose uburyo bungana gutya mugabo ugasanga ntibyaba neza bari bashaka bwinshi nibatungwe n'ibyo bafise babeshweho n'ibyo bafise bibuke yuko iyo ngwara iracyahari kandi iracyavugwa kandi gushyika n'uno munsi nta muti iratora ariko bame bariko baririnda iminsi yose mu byo bakora byose hama abamaze kwandura nabo ndeka ndabankuraje ndababwiye ati ubuzima ntibwahagaze ubuzima burabandanya cyane rwose iyi sifi yuko wifatira ingingo yawe wenyine iyi sifi yuko umenya icyo ushaka mu buzima bwawe kuko icyo ushaka atacuzi nta n'ubundi muntu ashobora kukimenya ni wowe wenyine udicyo ushaka nyamba wifuza rero kugendana umugera wa sida mu mahoro menshi ubana nawo neza ukamenya yuko umubiri wawe urakeneye kuronka umuti umubiri wawe urakenewe ye kugira ngo ushobore kugira amagara meza yose kufata umuti neza rero bahamagarira nuko bafata umuti neza cyane bagakurikiza impanuro zose bahabwa kwa muganga hamwe ubuzima bukabandanya buri normal nk'abandi bantu bose ku buryo n'abamubona ashobora kwididanya imitima tiburya ujya muntu natubeshe kubera yuko amaze kumenya icyo akeneye mu buzima bwiwe
turabona ugwaruka rwinshi hariho abantu bamwe kumbure bamaze kugira agatima ko kwipimisha bagasanga barawugendana ugaca usanga bihebuye basigaye babaho nk'ukumenga abantu niki wo bahanura iki
niki bindi nimeje kubabwira nyamba wipimishije ugasanga uragendana umugera wa sida ubuzima buba buhagaze ubuzima burabandanye iyi sifi gusa kumenya wowe nyene wowe ubwawe icyo ukeneye n'icyo ushaka kuko hamwe no kugendana umugera wa sida urashobora kwiga amashuri yawe urashobora gukora akazi ahariho hose urashobora kwitunganiriza imigambi ugakora kandi ugatera imbere ubuzima ntibuba buhagaze ubuzima burabandanye iyi sifi gusa kumenya iyo ndwara ukamenya yuko ari umugenzi adahemuka ari wo mugenzi mugendana ari wo mugenzi ufise ukamwitwararika mu kumwitwararika nta kundi ubigenza ni ukumuha icyo akeneye kuko ukenera gufungura nawe mugenzi wawe arakenera gufungura ibifungurwa byiwe nujya muti uhabwa kwa muganga ufate neza ntiwihebure ubuzima bubananye hanyuma umenye icyo ushaka mu buzima bwawe ugiharanire hama uzobona yuko ubuzima buca bugenda neza cyane
twizere ko aricyo cyagufashije kuba wohagarara imbere ya kamera ukavyemanga bishobora bake cyane tugushimire cyane
murakoze cyane ibyo nyine ndababwira nibyo byafashije kandi mwabikurikiza bizobafasha kuko bitumanye nitahura yuko utegerezwa kubaho nyine ukabaho ushaka kubaho
mu tuntu n'utundi akajambo kari ku mutima wumva wovuga ati ukabwira abariko bakurikirana GITEGA-Ent TV
mu tuntu n'utundi je ndabashimiye ko mwampaye uyu mwanya wo kubabwira ibyo kuko sinzi muri je numva nezerewe uno munsi ntabyo nzi kandi ndabashimiye ko mwashoboye kumpa umwanya wo kuvugasha ugwaruka kuko ugwaruka nk'uko twagiye turabyumva uno munsi twasanze ugwaruka rukiri hejuru dusanga ibiti ibiharuro biracyari birebire rero ni byiza yuko ugwaruka rumenya icyo rukeneye mu buzima bwabo rwa minsi yose ugwaruka rugahaguruka mu ya mbere kuko nibwo burundi bw'ejo bahaguruke bafate iya mbere kugira ngo dushobore kugwanya umugera wa sida ngaha mu gihugu cacu cyangwa naho nyene uwutarandura nawe nyene yirinde yirinde ibyo kwirinda birazwi mwirinde kugira ngo ntumushobore kwandura uwo mugera wa sida murakoze